Rick wa Mumbi, mbunge wa Madera.
Wananchi wa Muranga, uji program imekuwa launched officially. For now his excellency ata proceed pale aweze ku hand over gari ambayo atawasalimia kwaya ya Muwasco. Wapi shangwe.
Thank you. Mr. DJ, 20 minutes.